Akili.
Maonekedwe awalirana. Seko ama kuonda kuwalira anzake. Ndine chinthu chofunikira kwambiri chifukwa dzuwa ndi mwezi ndiwozungulira ngati ine. Seko ndimakukonda chifukwa ndiwe uzungulira ngati mpira wanga, anati Akili. Ine ndili ndi mbali zitatu, anati elo triangle monyada. Ndimatha kudumpha ndi mbali zonse poyenda. Ndimakondanso maonekedwe yako triangle. Umaoneka ngati zivuende zodula. Maonekedwe yake amapangisa kuti ndisavutike pakudya, ananena Akili. Tadikirani kaye, anati elo square. Ndili ndi mbali zambiri kuposa iwe triangle. Ndili ndi ngodya zinayi ndi mbali zinayi zofanana ndende. Ndimatha kukhala bwinobwino osagwa. Osati ngati iwe triangle. Nanga ine, anafunsa rectangle. Naneso ndili ndi mbali zinayi. Koma ndine osiyana. Mbali zanga ziwiri ndi zazifupi, ndipo ziwiri zina ndi zazitali. Rectangle ndi square ali ndi mbali zinayi. Triangle ali ndi mbali zitatu, pomwe seko alibe mbali. Nonsenu ndi wofunikira, anatero Akili. Anayika seko, triangle, square ndi rectangle pamodzi. Taonani, nditha kupanga nyumba pogwiritsa ntchito square ndi triangle. Nditha kupanga ice cream cone kugwiritsa ntchito triangle ndi seko. Ndipo nonsenu pamodzi mutha kukhala sitima, ine oyendetsa. Tieni tisewele. Matelo.